Kori wacho ni nyalo bedi keny, lakini gik mipitia.
Ya, anyalo bedi keny. Mana kaseyudo ng'ama ang'eyo ni ok chak miya e kenyno. To kanyal dhi gora e keny, ma kiny to chaka dar, ating'ra gi nyithinda na wuok e keny.
Donge ni kopo ni wacho ni ati ng'at manyalo miyo kichakia e kenyno, chuno ni nyaka ibed gi ng'ane ming'e tabia, nikech tabia to kenya rumo roma gi ng'ato tiseng'eye.
Ya, ng'ama nyocha an godo mari, nang'e ni en ng'ama wanyalo bet godo. Kech nang'eye ka nang'eye nong'e wach Nyasaye. To pilipili wacho ga ni jok mong'e wach Nyasaye gin jok ma straightforward. Noka ng'eyo ni pod achiel ariyo adek nyalo tokelezea. Ya. To pod an gi yie ni ngima tek matamo ga Nyasaye to onge.
Ya. To kamiweyo ne mono Nyasaye okelo makoro ichaki loko ne ng'eyo.
Okaloko ng'eya. Awacho mana ni okang'eyo gima timore, nikech ok inyal bedo gi ng'ato e relationship to haidhie gimoro amora at the same time to prefer ni relationship no dhi mbele. Ok inyal timore.
What do you mean gi hiding gimoro amora? Idwa ni otang' ni calls, messages?
Nothing like calls, messages go. Adoro ng'ama open up manyisi kaka en. Nikech sani an kibiro ichoma ni an Grace Santa Heri, abro nyisi ni an gi nyithinda adek, ok abro pando. An nasekale keny. Ang'e gima keny en. Koro kanyal wuondra ni ng'ato wuonda ni siji akena eri, siji whatever. To gimoro amora modwa nyisi kuome, kata nosekendo kata obe pok notemo, ikia. Yeah.
Ok lime ode.
Omari dwa limo ng'ato nang'o, ng'ato koketi open. Idwa limo ng'ato nang'o, warome junction. Oh my God.
Iwaro me junction. Igo rita junction kanyo.
Eh.
Abiro wadhi kire rin rita junction.
Eh.
Poke dhe ga or?
Ah. Ang'e area. To tuni mae ot. Ah, di poka bire jamiriambo.
Koro kare unuru adu kata mana e gine. E ot moseri uwen kanyo.
Omari. An nyithinda kata kana wuok oko nawe dalawa, to pod gin dalawa. Ya. Yeah. Being ni kata seche manano oko ninyalo ga kwal gima gidhi kuno. But kana winyo ne chwanyaga sana, nikech okinyal bedo ni struggle ne nyithindo, to pod ng'ato dwaro ni ochako kawgi. Yes, bwanano ne support ga nyithinda. Nokonyo ga nyithindo kaka meke, kata ni nyithinda kende. To kane aromo gi bwana wan godo ma William, na mwani koro kadwa bedo jado, ni struggle kivyangu na yeye. Mana stopisha bwana no koro onge support mora mora mano miyo ga nyithinda. Nikech no kadwa gi moro malawa ma moro bro betu ninyo sha miyo ga nyithinda support, but oruka at the last minute. Na mwa bedo straightforward. Na nikamkataza na ikaisha hivyo. Yeah.
Mnyiso ni koro all along ne iwacho ni idwa concentrate kuom William.
Yeah. Yeah.
A moment mane iko ne be ni iduogo Kenya. How was his reaction? Nokoko ni ne med contract, nokoko ni bibi.
Okay, seche manane hostel kane chandroge gi omaka na share code. Manyise ni an kama mabene manokonya motudre gi agent ma Kenya ka mowuoyo kode mayudo kony mapiyo through N. Manyise ni an tadwa renew contract okaduog Kenya. Munyisa ni hapana, we rudi Kenya. Naduogo kaka ne wawacho ni ose struggle na dipo ka seche moko ng'ato wuoyo ni kamae, ichak idhi gori e lwedo marach, ichak iaye ni rach. Nikamua nikarudi Kenya. Yeah.
Koro kisebiro Kenya to mambo lokore.
Okang'eyo, okanyal jajo nikech excuse ng'eny gi ni tich. Tanang'ega maber ni ng'ato kidwa loso kari, to you have to weigh. Nyaki ng'i side mar tich, nyaki ng'i side mar ng'ama be idwa loso godo keny nicha. But an kikora, onge garaka nikech an tang'ege ma keny en, inyalo dhiye gi wite, bang'e tidwa gi regret ni ang'o mano tera. Yeah, so I have to relax myself. Nyaka chieng' Nyasaye ne tim na ngono. Yeah.
E story ni teka kotemore kaka isebedo komiduogo kaendi. Ipani ang'o milane from this your story mar between oko gi Kenya kaendi. Kaka idhi matin no miduogo.
Omari ane ngimana okadwa wuondi. Asechandora. Kasandruok ma ng'ato nyalo sandore, asesandora. Tok na sandora ni kinde mana ne Kenya. Omari an Kenya ne ber sawa sawa. An nadak, first nadak Nairobi ka, wadok dak dala. Ane mana dok dak dala, ngitna ne Nairobi ka. Manya kuido transfer di Mombasa. Ma di dala, bet dala, bet dala. An nadak dala kanga mono dak kapanga. An kata yen moko mamono modo ni ngato di manyo. Yen anaki, an nadak well. Jachien en mana jachien. Ka bwana no jonyuolge pod ne ngimana wega ni seche moko jonyuolge mane miyo ok nwatim ga nade.
Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela.
Kineno ko kuo kuomi matiende ni onge.
Isebe.
Nesigana mamulongi mani, sigandi joluo, joa jawa.
Jothum mokwongo kapok waduogo kuom jo angla. Ong'e ane life mar jothum gi familia margi. Ineno.
Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'.
Oh, uchiem to chiem mariek nikech be samoro.
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo.
Kete mana kai. Kete mana kukidua kete gatu wabru keti githuon.
Luo Trending Nation. Neadiri Makende.
Yes, nyakwana mwogi machigni kendo. Wacha kwa dugu kendo. Mailungu ni LTN Luo Trending Nation kaka pile. Kaka uo noto wanka indigi nyadende ma serious kabisa. Nyadende ma bende osebedo kanie pinje maoko kachicha endo pinje magwagunda. Kataki eri nyala wacho ni pinje magwarabu. Mabende sani tukuro lore pinywa kahindi. Wacho ni ati wayude achil kachil kapuka obudho. Wakawe mana airport direct. Wadhi warumu ne kaka jomi. Media okwarumu ne kaka joera ngentie jok moko marumo ni odhi gemo jaera neno lor but wan wadhi gemo achiel kuomwa mondo mibendi okonwa kaka osebeto mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile anga makelo ni chendo ni edenda ne umari nasho mari chino jambo ne mbele chene mene no mbele miyoko katenya lawa chino mari dha kongo ni nigichake kore kumnari yoto podi choko sitirungi gimwa kwa imeduong kaka team LTN kaka ngamose bedo ka support wa mabende nyakwa goniero kama ni sebedo ku support wa masani 1 at 33,000 menyizini 33k and 33.2 our aim is to reach at 50 and then wachope 100 and we'll make it big and bigger. We don't know Kate Gini to be one of the biggest platform in the Luo land. Koro med mana bedo kod wakapoki subscribe inga mose subscribe wako niero kamano med share comment either negatively or positively because we'll always be here because of you. Med bedo kod wanyaka watie kiwa winja ni story mar lady ni endi, nyadende ni endi. Wawinja ni tubiro ge dollars adi, to wano nyalo eno wadi nke chwambe wadwaru mana pesa.
Makote imoreto konyi ngeyo environment midake, kiwache na me. Nitie pek moko makono jukuomi, tingeyo the kind of people midake wo. Weaweo timango, otimre.
Mondi yudu sikiza tiun maru weaweo timre mo watch code evangelist mikuanga. D star, aburu achela chel star. Ochiko aria buru hash.
Wewe otimre jokama.
To set wewe otimre by evangelist mikuangasi wa skiza tion. Dial *811*928#.
Wewe akichukai eka kinkono mubuke penye budo. Ni beri nga mariek mugeo kaki ili tonuma.
Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation.
Nyakore mogi wendo mara osedonjo kaendi hakiani jaka mari nyalo menyo na gibe gi nene wendo mawango gole kula piny kitwenyu malo ikele moos gine ngama kawuono an godo an gi wendo and a half ma is not just a lady leaders past here oko ngama ngama ma ngama serious oko joma joma magi jok manoma Koro kawuono wan kode kaendi. Mokuongo kapok wachako, adwa ni bende iwuoye gi jopiny ikon gi ni iluongi ni ng'awa. To kaki ber niendi, ng'ato osemako badi koso inono to ng'ambo chalo nade. Debed ni ma natural color mari koso modhi mutiyogo oko kibiro Kenya kidhi chako bet marateng'. Kikuongo imos jopiny.
Mhm. Nyinge ga iluonga ni Grace Atieno. Mm-hmm. E TikTok iluonga ni Nyarodhis, mage nyinge ga mang'era go.
Yeah.
Gie sani wawacha chana an single gi dholuo.
Nikasi sani to wacha wacha ni an single. We, iwacha wacha koso in single.
An single gi dholuo.
In single nang'o, like ng'ama un go weyi koso in virgin?
Ok anyal ng'eyo nikech ang'e ni an singo.
Timo to usetimo?
Aa, pok abilo.
Nyakuni mewondo ji.
Omari, pok abilo gimoro. Donge ka niyo ma airport yao.
Sawa, kuongi kon jopiny ni inyakanye. Wabi mos mos.
Ok, an anya Siaya, Alego, Boro. Anya Kadenge, Mudugo dak Boro. Mane dala wa monyuola.
Okay. Gisani, wanyalo wacho ni ina business lady koso ang'o mitimo mamii mapato gisani nyaka ne yaloka koso kore kipango gimidwa timo bang' yaloka.
An idol ma serious ng'ama nigi kibarua kata obed mana mar luoko cho. I'm ready.
Tudongi duoko gi pesa?
Pesa onge omari, pesa iyagago oko.
Kwani ang'o matimore ma iyudo ni samoro nikech wan wang'e ni kuduogo tuduogo ga gi dollars.
Okay, kanyalo chako ni gi wachoko. Oko kanyo mari ng'ato dhi ga ni heche. Oko ng'ato dhi ni dhi manyo ne family ne either ka in gi nyithindi, idhi hustle ne nyithindi mar mondo future gi obed future maber. Koro idhi ga kacha chaki ng'iyo ngima mar dalau kaka chalo. Ichako kacho ni walose dala wani bobede kaka dala machielo. Tiyudo ka itiyo ma seche moko ikia kata ni tijni nyalo chung'ni kata tijni nyalo dhi mbele. To iloso gik moko achiel ariyo adek, kacho ni wakuongo loso achiel ariyo adek eka chak timo savings maker. Tidhi duogo iyudo kibedo disappointed ka pesa onge lweti, tich borumoni mikia kumichak godo. Koro kanyal wacho ni ng'ato nyalo pakre ni noako kacha ka en gi pesa. Kikukawe ga kamano.
Koro in generally iduogo ka in gi pesa kosi onge go?
An zero. Omari an nono.
Koso ng'ato chami yao.
Dichuo bo kanyalo miyo pesa na baki kata kakigolo kata siling. An nono ni an zero.
Minyiso ni initimo projects koso?
Ya, nitira chela ria dek mana loso dalawa. Ya, mane gima kwano.
Kapok nidhi oko? Ere kaka nubiro ma iyudo connection mi wuok oko and main reason iwacho ni jomoko dhi kacha ne nyithinde gi jomoko dhi ne dala gi to ino kikonwa ni into ne dhi ni ang'o?
Omari, ka nadhi oko ne nyithinda na ne keny to keny na nokethore. Keny na kanosekethore nachandora ma chandruok noromo ngimana mawacho ni adhi oko.
Ha?
Adhi amany ne nyithinda. Nokadwar pes ng'ato.
Kaki ber ni chandori.
Omari, ber ok cham. An nyaka singu gi ber na ni. Ber ok cham. Makata kinyalo yudo na moro kae timi an singu. Welando na ber.
Jogi dhi biro lenga lenga. Kwa hindi story.
Hindi
ng'ato bika poko donjo. Nyako ngeni ati maybe ingi nyithinda di gimoro motimore kamano. Mondo ko donjo tungei. Emumi wago story kaindi. Mondo mibende wanyalo ngeo achela ria dek. Kwa mwe wacho ni neine keny keny niyo kethore. Kasto iwok edhe lock, oko.
Yeah. Kana sedhi oko na dhi oko ni marmonda struggle na nyithinda. Future gi obed makare.
Yeah.
Adieri nyalo yudo kidhi oko kacha ni dhi manyo ni nyithindi to in gachiel ariyo adek chien mabe pod ng'iyi. Miyudo kata ka nyithindi mane dhi manyo negi oko ka ok ikonyo, mikonyo chien gi emikonyo to be pod konyi no ok nen. Koro ok en ga mor ni ng'ato nyalo wega ni ng'ato koa oko to a gi pesa. No. Inyalo duogo kifwayo badi makata law mirwake dendi kende mionge godo.
ma ok ni eti ni sama uno kokocha tu misuse pesa uoro ne jok muoro ne gi maybe osiepe unbe un gi grube umuketo konya koro samoro yudo ka pesa lale lweti nikech samoro namba ni poko chopo chulo be pon nyaka ichudi.
Exactly kaka an achiel kuom gi an an gi groups an gi chama aero bura bura gi ma be nitiere bura moro ma be pod idwaro pesa kuoma almost 30k. An idol kaka dwa chulo pesa na pod akia but an gi yie ni Nyasaye bro timo nang'o na bro chulo nikech ok aringo gi pesa ng'ato ang'e ni koso tich emomiyo mago timore. Yeah, kendo an gi bura ma be an godo madhi ga go mbele macha ne en mana mar savings meki mitimo ok ne en bura moro ma ng'ato nyalo dwaro pesa kuomi ni chamo pesa ne wala nini. To wach mar ni miyo dichuo pesa na an dichuo pok na miyo pesa na baki kaka miyo dichuo pesa anyalo bedo ni nase konyo nyiri wetega mobloka mo olal gi pesa na but ok dichuo. Yeah.
Kar nyiri kanyo mwabe wadono uwe maten. Nyiri mabende ni samoro ni miyo pesa to block nikech ang'eni LTN toke block.
Yeah, an gi nyako moro ni Germany. Iluonge ni Meriazo. Nyako no no hola pesa kane baba gi tuo ni ICU. Kano se hola pesa no hola 10,300. Kana se miye pesa no dhio block ay TikTok, no dhio block ay WhatsApp. Koro kanyal ga yude an gi namba ne no mia nyaka namba boyfriend ne no nyisa ni arit koduogo obro connect ama yude pesa na asetemo yore te ka mie ga namba ngata ngata oblock ngat ma atude godo no koro an be naduoga weyo ga kamano.
Yeah. Imiye pesa mana ni uduogo iole
kaka yeah, kane en gi janyuol ne tuo ne ne ICU.
Okay. And then winjo chien ka chichake wacho ni ine grube moko ma bende sane ka kionge tich samoro chulo nyalo bedo matek. Ta winjo ni un kono endo ka samoro idwa duogo to ne pok ibedo gi pesa moro inyalo extend kata inyalo renew the contract. Te kinde mang'eny iyudo ka samoro imiyo pressure gi boyfriend kata ng'ami date wacho ni no ok inya medo something. Debe ni mane motimore ni koso into tiche monoromi koso contract norumo chuth nikech ka nionge pesa dier to ninyalo extend kata mana gi wani.
Okay, situation mana ntie ok ni ng'ato no pressure an noripo be natieko contract na higa manyien 2025 dwe mar ang'wen to koso ma dhano nyalo koso emomiyo naduogo Kenya. Boss na mana tiyo ne tich norumone nochopo kuma koro wayuare kode. Ok onyal chula pesa, osiko extend mana ni rit tokane. Koro kano chopo atatay mana dwaro pesa na to nyisa ni either duoka e office, ousa, ama duog Kenya. Na yero ni area duog Kenya, achak manyien, to kikari new contract gi kuchocho. Kechina setiko higa chiel gidwe cha uchiel. Kachaka neno ni kenda dwe chaka chako higa, tanigi nyithindo beamis nyaka nyithinda na amwani monda duogi.
Minyiso ni it is from homesick ni miss dala bende.
Yeah, na miss dala na miss nyithinda.
Minyiso ni gisani hindi kiseneno nyithindo iselimo jodala chila riedek inyalo gombo mondo michake dog itim ibedi contract.
Agombo to kagom Saudi Arabia mari. Yeah.
Saudi Arabia timo renadi mo kigombe ni en pesa ne onge.
Pesa nitie to sandruok ng'eny. Inyalo neno ng'ato kanyaro this kama dende ler, apichni inyalo gombo ndi.
To gima gombo ta gombo. Gombo ta gombo be wacho example. Wede mbele.
Yeah, inyalo gombo mi wacho ni aneno. To okinyal ng'eyo situation makade. Okinyal ng'eyo ni ng'ani chalo nadi kama nitie. Seche moko inyalo nena ka aler kamano, inena ka gimigomba kamano. To asenindo kata mana keche od ng'ato ndalo ariyo. To being ni ok wadwaga show up, okibro ng'eyo gima go through ei odno. Inyalo yudo ka ng'ato seche moko survive kata mana gi strong tea. Inyalo yudo ka ng'ato survive kata mana gi pi modho. But ka ibro penja, abro nyisi ni ana chiemo maber, niko sawa. Ineno gi kainago. Nikech okinyal gombo ni kila ng'ato ng'e history mari kaka idhi kamoro. Yeah.
Manyiso ni generally oko to ni safa.
Omari nakale matek, andhi na oko, achako thagora kadhi oko. Kanyalo paro ot mana wuok godo Kenya kaka dhi e contract. Odno nakale matek, tuo no dhi ogoya. Na two almost 1 week, okachiemo, kanyal ting'o kata wiya piny. To jogo kia huruma moro ni wan ka Kenya ka ituo, inyalo nindo kata inyalo muonyo yath. Mano onge oko. Mana kiyudo boss maber. Mari natagora, makoro kanyal, tiori, idwa ni ti nyaka kituo inindo piny to kinyal. Nagocho ni ofis, ofis nobiro mooma. Kama nantiere ofis ni ofis ochuna ni gitera osuptal tachaka dok e the same house. Anyisogi ni odno kadogi makata dok mana Kenya wadhi athagora tadok Kenya. Odno to kadogi. Jo ofis nochako gola koda koko ni nyaka dog mana kuno githuono. Koro kigocho ne agent machien Kenya kamiae, agent book day winyisi ni nidhi tich, ti. Tiche manoteri kuno onge watni. Nochopo na katek. Magimoro nyisa kata napondo oko kaka winjoga ka ni nyiri pondo oko, nyiri pondo oko. To naduga ng'iyo situation ma oko, ayudo ni seche moko nyiri otho oko. Aduga pendo nyithinda ka sani ka tho, nyithinda ma pod tindo tindo ka. Gidhi survive nang'o. Nikaamua wacho ni an adwaro tich, kunyalo manya na ot moro. I'm ready. To kok unyal manyo na, eri adog Kenya, adhi athagora gi nyithinda. Nabet office almost 2 weeks, ka onge tich. Koro gidwa manyo na tich nikech gineno ni an rude. Git atamora timo gima gidwaro. Negimanyo na napoka chemoro bos moro nobiro mwadhi godo. Bos no kane wadhi godo ne dwaro ng'ama ong'e dhoggi. Ne en gi nyithindo ariyo. To joka shida gi en English. Shida gi en koso iyo communication. Koro kane odhi wayudro koka an koro Arabic no pod akia pod awendo kuno. Negiduoka e ofis. Tok duoka e ofis. Na achaka beti ofis kanyo gimoro 3 days. Achaka yudo boss machielo. Boss machielo kayudo, wachaka wadhi go nyake ode. Kwadhi ode, wachope ode, dhako tamre ni an, okodwara, adaogi. Okodwa nyi Kenya, odwaro Philippines kata Bangladesh. Mwadoki ofis. Kwadoki ofis, okadoke hostel kuru. Apo manasama ni ofis kanyo ngato chako biro boss machielo. Ayudo boss machielo wadhi godo. Ema koro atiyo ne nyaka dakika makoro ero kisrende go ne yuda.
Manyiso ni sama uya Kenya ka, hivi ketu uru moro mangatu biro yeru makalao, owacho ni maadwaro, mao kadwa.
No, sami ya Kenya ka ya kaka ingi boss ni, to in case ni tiere thagruok mora mora between ingi boss ni no, ekibro duki ofis. Samu duki ofis no, ine chiro, ichalo nyanya miwaro te uso.
Ma umbe samudu ki ofis ichiyo tilwo kuri maler irito ng'ama kopo ni happy ber ng'ato biro kwanyi.
Yeah, exactly. Ichiye in kanyo inina ichiemo genendo.
Ichi
kabati ni ber oyudi ibro yudo boss machielo. Kamano kamano.
Ere kaka iketwe display mang'ato yero ng'acha to we ng'ano.
Display onge bati yako.
Ikoni onge display?
Display onge.
Ubeda bede room no, koro inyalo yu?
Arabuni onge kata sura, onge kata ningi ni bero, onge kata ningi ni chalo nadi. Ni bahati yako.
Gik mabeya ngima wagin jogo mawahero, kunde mawasebedo kanyakla kod kinde mawakadoe kodgi. Hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyi go kibikibi ni mar The Nash Pictures. Sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi. Ingo diochenge kaka mag nyuol. Mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi. Posta mayuayo ji machiegni. Kik chandi. Rieko wani ka mar miyo paro ni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 0-7-1-9-2-2-2-4-4. The Nash Pictures. Waparo ni kinde. Kendo wandiko sigana.
Iwacho ni ati kacha en bahati lakini jomoko nitie mang'iyo joma chwe gi modhero.
Exactly. Warabu nitiere man koneno kichwe ong'eno kibro tiyo. Obro nyisi neno dwaro nyako ma at least
slender.
To nitiere moko mabe ok oyiero. odhi to neno tiji, ka tiji ber ne, well and good. Mm-hmm. Ka tiji ok ber, ibro duoki res res office.
Yeah.
Yeah.
Mond gi ok ne nyiego kodu maybe kiber ahinya. Maybe nitie ng'at minyalo donjo te ber, dhako wacho ni ah, kechuno kum ga fesu. Koso?
Mwarabu en mwarabu mari. Warape moko nitie makidonje ode, ibro rwako law ma from wiyi to tiendi, ibro rwako gude wiyi in kaka nidonje odno nyaka ya. Kaka an ot mana yudo, no katue wiya yes, but law tirwako law ma from nguti nyaka tiendi piny, kata tiendi gi ng'ama neno onge. Nikech onge maber mage gik machuore nyalo neno, magumbi godo. Mm-hmm. To nitiere moko ma kata nirwako mana law mabor, to pod in mana enemy mare. Yeah.
Koro in, ere kaka kaka nitime ot menedhe, ni rwakuri fully, koso in to ni in kuma entire freedom, koso nitie kaka urwako uniforms moko mondo?
Ano karwaga uniform, aninyo naga dress. Ya, yeah, nitire ga uniforms, ma inyo niga nyiri, but an uniforms gonok nyo naga. Mm. Aninyo naga mana dresses tu.
Mm.
Ya.
Yeah. Donga, ninyo ni dress maduong kech, kwenye uni matenta winyo ni golo ngeu, koro nyalo kelo normal.
Ano nge chieng mene lao pok noroma, kata nenyeo mana maduong, kata nenyeo mana matin. Kini kothi ndesiruok to mari tindiso rima kata ni di ne, tindiso ria ndisa.
Koro, generally, sama unkocha to kuunga gi ma boyfriends, ere kake survive, in koro kake nyako, like kori siti utiji, dendi koro soki, ere kaka koro temoga.
Omari, feelings magdel, biro according to kaka iketo dendi. Kiseketo pachi ni inigombo dichuo, ibro gombo makata bed mana ni inindo mano dicheng achiel, ibro gombo dichuo.
Mm-hmm.
Inuno kama wantire oko kachacha. En tich matek masami do gombo konga madichuo no unge. Maybe kidi yudo kama ber, maine freedom, unge gikmitimo, well and good. Pod pachi ibro bedo kuom dichuo. Lakini kidi ya diya kama tich romode ndi maber, initi wa waki yuduriga kininda, ninda makata, yani kata simu ginigo yu wako kiwinji.
Mm-hmm.
Yeah.
To, ere kaki wacho ni etuti yo, to ango miu gige upuri chake yude TikTok. Karengo, manu giri nyako, manu giri kia ngawa, manu, nyako to is just example, manu giri kia ngawa. Ere kaka gigi biro.
Ibro yudo kani tire, mosa an poka winjo ga nyiri masana sana mani Saudi, but awinjo ga mana siji mara Germany, US, koro takia. But lure gi feelings mag dendi kakiketo dendi. Bro chopo kuma ibro gombo nyonga ginga madichu. Anu kunyonga giniga winja kikata ni nyongo nango. Mm. Awi nyonyanu kunyonga. Anu ba gombo gange kunyonga go.
Manya lupu njizane?
Yee, kinya lupu njato pu njani kecha anu singu.
Ma, inya lupu njini wana net. Loro ne kamara na wadu wakini. Waloro kama wana pu njichu zgopo kwa chungi.
Na, waburu pu njiri bani.
Oh, okay. Kuro, sama ise the kocha chaendo, niti wenge mangeny mangi sana sana samu join TikTok, samu bire social media. Onge nga mono approach ikata mwa chuni baby Berna, mabende sani kuri pango move go sama kuru biro Kenya ka. Sama kuri biro Kenya kaini. Koso, ine meni approach ngati. Ngeni umbende nitie kaka samori nyalo neno kangato type ni.
Omari kitingi mana. Kata yudu mana uwi majaber, mana giprado. Mm. Okanyal gombo.
Okanyal gombo kuso kenyase?
Okanyal sero, gidoluo.
Gombo tinyalo?
Ya, yeah, inyalo bedo na antusa macho ni ngane chato ber, mana se gombo. Mm-hmm. Kate mumondi ikiniki wacho ni ngane, ndi sore ngane, mani se gombo already.
Yeah.
Tokanyal sero dicho.
Ya.
Yeah. Ya. Yeah.
Koro, imbe nitie nga muno approach kata sama in koro na wacho ni abebo, like iberna, ubede chats moka chela ria dek, maybe eno Kenya kone kata enoko, ma bende upango, maybe very soon, kechini wacho ni podin singu.
Omari jogo ngenge, TikToka, jogo ngenge, jogo kune suche mabeyo.
Ma ino seseri gidhanu turi.
O sesera tablog.
Onge nga mese folle?
Onge nga se follow ni TikTok ka.
Mano TikTok kende. Awacho generally, kumora mora mga tonya gine. Ino nga mose seri mi ipoke luar kata
mga. Anugi, na anugi boyfriend. Kura anunge nga ose sera. Masoye box na.
Ne ino go kwani note mora nade? Ne.
Na anugo nyicha biro mawarumu gonya ka Kenya kato wa divorce.
Atundi ndirududu ne iwajiru yani apenji ne ung'eru kode kapok edhi koso ing'eri kode ka in kocha?
Omari kama wang'ere wedeo. Nan godo gi dholuo. Maduogo Kenya kama wasenonore. To wa divorce.
Ma nyiso ni jaraba. Nidwa mabelo wuine kasteringi wene.
Omari oka jaraba. Omari anga mosekale keny. Ange gima keny en. Maka ido nga maduwa tugo koda. Aketi ya pending. To maisha na goes on. Yeah.
Koro boyfriend ni usetima kwa madongo?
Aa. Madongo unge mwasetima kode madawachi.
To matendo.
Omari.
Matindo mutingo kako tanda geni.
Onge, onge.
Ngano, boyfriend buko ne nudugi?
One nuduga, boyfriend enuma nudugi koketi open.
Okuru utimoga emudho. Kuro kwa neno bato.
Npoka bilo.
Ngeni ngato jalube nuko ne nudugi bato setimu.
Poka bilo, poka bilo. Eka duwa na bilo tupoka yudo.
Ngani enga mungi TikTok kwa gini. Aduwa njero mutini.
Enga mungiri.
Tukilu mnye.
Mutumishi Ojala William.
Bwana.
Okaluor marwacho. Miyo chuo mago jiraba kuwe ni ununa unasingu. Uchando nyiwegi tukalo. An kibire elain data bro wacho. Akiagi kumipando.
Ojala musiep na gosu ojala ma.
Ojala musiep ni Omari. Ojala William.
Bwana. Koro. Gisani ni enji. Angumo nudhi otimore.
Okanyal ng'eyo. Anyisi maber ni ane kit ngimana. Ayiro ng'ama straightforward. Okayiro ng'ama pandre gi gik moko pandre pandre. Onge wuoyi manyalo nyisi ni odeti. At the same time isebedo kode for long. Ikia kata ng'ata ng'ata gundo dalagi. Ikia gimora mora kuome. Miriambo lile modwa ketigo ni dwa di push kode. Dwa di kode kanyi.
Ingeni nanyere nyere lakini kure kawinjo letu marigino. Yeah. Iwe ngatu moko urgine kata yawa. Moko neno Jerusalem.
Jerusalem. Kini ngama straightforward. Jerusalem ni nena nena.
Korok ni Jerusalem no ni chiwo tek. Mani koro. Jerusalem no to nyakibedo straightforward tineno.
Kibedo straightforward tineno Jerusalem.
Makaka un straightforward ni?
Indoda. Indo jaraba sasa. Indoda.
Wene interview.
Inawe ni nyaka udagini.
Ya, wama itali.
Awe nigi.
Iwe nanga gini?
Nyaka udha gini. Tabi.
Iwe na tabi nyaka udha?
Donge manudu wa maya go sweetheart na. Awe nunyaka sweetheart no teka uru.
Ya, yani ni wache wache ni umeri ni adwa the chuthe interview.
Ana wache wache dear.
Koro, gisa nini endi weche iloso? Okinya beru penji gi William mu loso weche u?
Kawa loso we land good anaonge watch.
Tomi ini se declare ni insingu ni?
Tudonga nsingu ni kecha anake kata kumaintia. Kiana nkanye kato dhinadi kato no seto wakia. Nkechi mandamano be wango koka.
Mwengi luoro ni samoro nyaloto ya mandamano?
Akia, oka, akia, akia.
Lata we did. Atiko badale papa we. Come on. Awe papa. Kuro sani. Ise biro Kenya kaende. Business man medwa run. Kapok maybe wawacho kata mana maybe renewing the contract. Gigik machalo kama.
Omari gie sani okanyalo wacho wach business. Anono. Sige unyo ngato ni nono. Anono. Tuchunya ncha gombo ni kanyalo ido kibarua Kenya wakai. Tabeda beda Kenya wani kech. Tich maoko go gin stress kayem. Idhi hustle, it struggle, marmondi lost future ni. To joma chien mabe ikonyo chien gi. Bok nene gi. Iwinjo. Yeah. Ita agorima kiduogo tu inimichalo raura.
Yeah.
Makoro kanyalo ido gimanyalo timo Kenya wakai. Ranyalo tima tima. Nikech podane no kanyalo konya mangeng makao kata nyithinda mabedigo kamura chia.
Koro maybe ngato samoro watch to penjo type mar tich ma samoro nyalo gombo nikech ngeni maybe ngato nyalo wacho ni odwa notine tedak nitie ngama wacho ni otine to odwa ngama biro to dok kaluwore ni maybe ode tin nitie jok man gi tich mopogore opogore. Nitie ng'ama bende nyalo wacho ni en odwa mana jayao ne gate. Koro type mar tich mane ma inyalo gombo?
Omari, e kit ngimana ok ayier tich. Nikech kata sani kata ibedo mana misomo ma isomo ma itieko nyaka university. To pod ibiro mana koso tich. Nikech kata mana oko kuma ne wantiere ne wane nyaka gi jouni. Tiyudo ka ng'ato okoso tich emomiyo odhi oko kuchocho. Mm-hmm. Kik ukaw ga ni joma dhi oko gin mana jok moko somo. Kuno wadhiga jomogo buk. To wawega mana kenjwa ka.
Mm-hmm.
Koro an tich ok ayier, mana tij ba kende moko nyal tiyo e kit ngimana. To tich modong'. An kati neno mana ka ber nigi luoko choni, luonga abro luoko ni.
So long as ni.
Na nyalo yudo pesa. Mm. Yeah.
Ng'ato be koro nini wacho ni onyalo keti dhako mar ariyo?
Ogol ye chien marach, ano ka be ok adhi e doho. Achal nigi ng'ama nyalo tede doho.
Dong' in be nisewe ng'ato?
Naweyo, nok oweya, an ema naweyo. Dwara nyaka sani.
Ang'o mono timore at the first marriage?
Omari. Ndoa mar ng'ato en emong'e gimomiyo oweyo. Ya, ng'ato ok nyal weyo kenyne ka ber nitie. Yani inyalo bede ber, inyalo bedo ni yudo gimoro amora. But nitiere gima idhi through ei kenyno.
Mm.
Emomiyo chopo ka situation mar mondo mi ng'ato owe ang'o kenyne.
Dong'e ni wacho niya, nawinjo ka jomoko tiyo gi the term mar chuo chalre. En mani nawinjo ni ng'ama nowacho gino ne en miyo manotedo China. Koro ing'e nodhi oneno chuore. To kodhi omoso wadgi chuore. Kare omoso wadgi chuore chakopane chuore. To yudo ka macha be kare ng'ama chielo. Iwinjo kowago ng'acha to yudo ka chuore odonjo. Jogi ochako wuok te to osiep chuore oduogo. Emowago ni akibe pare ni joka no confuse ni in. Osiep chuore no kone ni ambe okan. Ani luonga ni chundi chal tol. Ng'acha ti luongo ni chung kanka. Kore mudhi yudo ni kare chuo chalre. Iwinjo kej ng'acha no tedo China. Kore ng'e chuo China chal. Koro
yudo moloya.
Mondi yudi skiza tune mar moloya mogo kod Elvis Kadori. D star, aburu achela chel star, uchiko aria dick hash. To set moloya by Elvis Kadori as your skiza tune, dial star 811 star 923 hash.
Awinyo ngano inga.
Oteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation.
Kori wacho ni nyalo bede keny, lakini gik mipitia.
Ya, anyalo bede keny. Mana kasa yudo ng'ama ang'eyo ni ok chak mia e kenyno. To kanyal dhigora e keny, makiny tachaka chaka dar. Ating rage nyithinda na buke keny.
Dong'e ni kopo ni wacho ni ati ng'at manyalo miyo kichaki ya kenyno. Chuno ni nyaki bed gi ng'ane ming'e tabia ni kech tabia to kenya rumo romage ng'ato tising'e.
Ya, ng'ama nyocha an godo mari, nang'e ni ng'ama nyalo bet godo. Kech nang'e ka nang'e nong'e wach nyasaye. To pilipili wacho gani jok mong'e wach nyasaye gin jok ma straightforward. Noka ng'eyo, ipod achela ria dek, nyalo tokelezea.
Mm-hmm.
Yeah. To pod an gi yie ni ngima tek matamoga nyasaye to onge.
Yeah.
Yeah.
Hey, samoro redore. But okimiyo wa character mar maybe ng'ama idwari. Ng'e nitie ng'ama ohero ng'ama bor, ng'ama chiek, ng'ama lando, ng'ama nigi tike, ng'ama ok opidho tike. Koro in qualities mag husband.
Omari, ano kamany dichuo.
Okawacho ni manyo, but nitiere ng'at man gi ilungo ni turn on to gi turn off. Kaka ng'ato nyalo wacho ni, an ng'ama rwakore good, ai, mano is a turn off.
Kanyo wuoyo de tama nikech, mano dwaro gi ng'ama ne menyu. Ema nyalo jajo ni, an adwaro ng'ama kama, adwaro ng'ama chal kama. Nikech mana an gadier ni kawacho wacha ka sani. To laini dipong, to kan ready mar mano. Yeah.
Koro inirito nyasaye okel ni gina.
Okarito nyasaye, nyasaye bok kel ga gino. Wawe wondore. Sa nyasaye maber, to nyasaye to kukel ga ngito ne ng'ato. Nyasaye kukel dhako ne ng'ato.
Yeah.
Gima uripo beni mwabedo kwa ng'eyo ni sa nyasaye maber. Kikuwa bedi girikni.
Yeah.
Yeah.
Koro kanyo wanyalo yengu matene, warit sa nyasaye.
Exactly.
To kamiweyo ne mono nyasaye ukelo, makore chake loko ne ng'eyo.
Oka loko ng'eya. Okaloko ng'eya, Awacho mana ni okang'eyo gima timore nikech okinyal bedo gi ng'ato e relationship to hide gimoro amora. At the same time, to prefer ni relationship no dhi mbele, okinyal timore.
What do you mean gi hiding gimoro amora? Idwa ni otang' ni calls, messages?
Nothing like calls, messages go. Adoro ng'ama open up. Manyisi kaka en. Kech sani an kibiro ichoma ni an Grace Anta Heri. Abro nyisi ni an gi nyithinda dek. Okabro pando. An nasekale kiny. Ang'e gima kiny en. Koro kanyal wuondra ni ng'ato wuonda ni siji akena heri, siji whatever, whatever. To gimora mora mudwa nyisi kuome kata nose kendo kata obepo kono temo ikia. Yeah.
Okay, le meode.
Omari dwa limo ng'ato nang'o ng'ato kuketi open. Idwa limo ng'ato nang'o warome junction. Oh my god.
You are on the junction. You go Rita junction kanyo.
Eh.
Abiro wadhi kire in Rita junction.
Eh.
Poke dhi ga or.
Ah. Ange ange area. To ot ni mae ot. Ah, dipo kabiro ja Miriambo.
Koro kare unuru ado kata mana e gine. E ot moseri uwen kanyo.
Omari. Omari bro tuweyi, ana mago ki, ana ki, ana nyisi ni warado. Bro tuweyi.
Kunde tongore. Jekore mogi pod wan ka indi, wan gi Grace. Grace ni indi, Grace ni owacho ni en nya siaya boro kachacha endo. Iwinjo kaku owacho ka indi, wan gi story mabende wanyalo puonjore achila ria de kanyo no endo. Ingama winjo story ni, you can also ask some questions or you can as well give us your comment comment section kanyo no endo nikech ka hindi wan wago mbaka kendo wan kaka LTN wakete kaka en koro Grace gisane dang wach ni nitiere maybe some of the projects mitimo gi pesa matindo tindo mene yudo
yeah nitiere gik matimo dalawa mabe kata ka dok kachacha to nyalo neno yeah Nitie gik matimo.
Yeah.
Yeah. Okaywa gangene na dhi oko. Sijia tuko gi pesa. No. Support na support ji mang'eny TikTok kai. Yeah, ano kakal kata kama nyathi kich moro chandore, no kakal kata kama ng'ato kose school fees, no kanyal kakal kata kama ng'ato nigi masira makade. Akonya makanya sae jagwedh ng'ato. Taparo ni kata nonyalo riena bade from nowhere.
Yeah.
Yeah.
To okinyal biro sane kata mane TikTok mondo mi bende jok mene chiwo support be oduok lwetgi.
Okanyal nikech aluru wich kuot mano gimokuongo. Okadwa gik ma ji bro yao nago scandal na wuok ok adugo kweche TikTok. Aitata nyasaye kotimo na ber bro timo na ngwono. Ya, yeah. Gima bro ido na bro timo.
Ere kaka kuru sane e maybe survive in Nairobi ka.
Gie sani wan gi nyaminwa Nyasong. Nyinge mungere ni Nyasong. Wilkistano kungere sana. Ene ma wan kode, wasebedo friends for a long. Onge kata relationship mora mora mori wawa, wana wano siyep. Ne wano siyep kwa wachono, kia nigi mwa machiegni. Ngato nyalo seche moko neno wani kata seche moko TikTok emane waru umemumi wangiyo. Wachako ngiyo kode chone, wanyalo konyere paro, kane oko echandru kukuno. Na nyalo ngado nerieko, nyalo ngado narieko, watim kama, watim kama. Kapode noko, tabea noko. Ya, yeah, koro ne wakonyre mana kamano. Ya, yeah, munchupo nyaka kama kungo na duogo, and pod na dung. To pod nomeda mana jiwa, ni bedo mana gichunyi. Ya. Yeah.
Manyiso ni koro udaka ka single ladies.
Omari oku wan singu. Kikilandu wani wan singu. Wachakchandwa. Oku wan singu, Omari. Omari oku wan singu.
Tudungu da kendu.
Iningena di nuwa dak kendu. Watu kama jini indi nga munge nga moda kende nga manindo gingatu. Insani nga munge nini gidako kati yungi. Gora bet manjiji tango cha enmane. Koro wejajo wa.
Gimi madho kibire interview no kikichake madho kia.
Onge gima bilo, anu piwa, anu ka madho kongo. Omare nyalo mero marachi makata ini mero maberbe.
Madho ti madho?
Aa, poko na bilo. Baki kata kaka test ni chalo. Poko na bilo.
Okay, kuru wawachi ni dak tu dak pamoja gi Nyasong.
Ya, yeah, wanu ka morachiel. Maka imanya ibro yuda. kimanye ibro yude ira. Onana kamano.
But eno wacho notimo andrech. Koro ikonye rech kanyo kuso.
Kuno wadhiga wate.
Okay. Gisani bende pod wan Nairobi kaendi to okikonwa ni to maybe nyithindi mame manego koso kumene yae kocha.
An nyithinda kata kana wuok oko nawe dalawa to pod gin dalawa. Yeah. Being ni kata seche manano oko ninyalo kakwalgi magidhi kuno. But kana winyo nechwanyaga sana nikech okinyal bedo ni struggle na nyithindo. To pod ng'ato dwaro ni ochako kawgi. Yes, bwanano ne support ga nyithinda. Nokonyo ga nyithindo kaka meke kata ni nyithinda kende. To kane aromo gi bwana ma mancha wan godo ma William. Na mwani koro kadwa bedo jado ni struggle kivyangu na yeye. Mana stopisha bwanano koro onge support mora mora mano miyo ga nyithinda. Nikech nokadwa gi moro malawa ma moro bro bet ninyo cha miyo ga nyithinda support. But oruka at the last minute. Na mwa bedo straightforward na nikamkataza na ikaisha hivyo. Yeah.
Mnyiso ni koro all along ne iwacho ni idwa concentrate kuom William.
Yeah. Yeah.
A moment mane ikone be ni iduogo Kenya. How was his reaction? No kukuni ni med contract, no kukuni ni bibi.
Okay, seche manane hostel kane chandroge gi omaka na share code. Manyise ni an kama mabene manokonya mu utudre gi agent ma Kenya ka muwuoyo kode mayudo kony mapiyo through N. Manyise ni an tadwa renew contract okaduo Kenya. Munyisa ni hapana, we rudi Kenya. Na duogo kaka ne wacho ni ose struggle na dipo ka seche moko ng'ato wuoyo ni kama ichaki dhi gori lodo marach. Ichaki yae ni rach. Nikamua nikarudi Kenya. Yeah.
Koro kisebiro Kenya to mambo lokore.
Okang'eyo, okanyal jajo nikech excuse ng'engi ni teach. Tanang'ega maber ni ng'ato kidwa loso kari. To you have to weigh. Nyaking'i side mar teach, nyaking'i side mar ng'ama be idwa loso godo keny nicha. But an kikora, onge garaka nikech an tang'ege ma keny en inyalo dhiye gi wite. Bang'e tidwogi regret ni ang'o mane otera. Yeah, so I have to relax myself. Nyaka chieng' Nyasaye ne tim na ngono. Yeah.
E story ni teka kotimore kaka isebedo komiduogo kaendi. Ipani ang'o milane from this year story mar between oko gi Kenya kaendi. Kaka idhi matin no miduogo.
Omari ane ngimana okadwa wuondi. Asechandora. Kasandrok mang'ato nyalo sandore ase sandora tok na sandora ni kinde mana ne kenyna omari an kenyna ne ber sawa sawa an nadak first nadak Nairobi ka wadok dak dala ane mana dok dak dala ngitna ne Nairobi ka manyako yudo transfer di Mombasa ma di dala bet dala an nadak dala ka ng'ama nodak kapanga an kata yien moko mamon modo ni ng'ato dhi manyo yien an nakia nadak well. Jachien en mana jachien. Ka bwanano jonyuolge pod ne ngimana wega ni seche moko jonyuolge mane miyo ok nwatim ga nade ok ne wawinjorega. To naneno mana ka pod en gi kinda nyaka seche mane jonyuolge osetho. Koro nawacho ni maybe a waste time na kabro mana medo bet kae kayudo mana nyithindo to ma seche moko ok ne ng'etna. Ema ne amua. Koro mana amua mogik mane koro awuok ni nawacho ni wang'ni to kadogi ema dhi yudo osiepna moro to miya connection ma oko to nyisa ni oko kuto ji thagore to nyisa ni kama ji thagore ni ema bado adhi thagora nikech kata Kenya ka seche ma an ga kenda thagoraga maber ema nadhi atemo to kana temo process na nodhi piyo within 1 month 2 weeks an nasetimo kila kitu ma an koro na fly nadhi oko. Karono kang'en seche ma jachien pango ni gima rach mbele to gikidhiga dhi anywe. Yeah.
Koro wawachni ati de ok osiep ni miyudo ma latest ni endi inde podi idhi mbele gi contract.
Yeah, datiyo nikech office to kisewacho ni gimany ni ot machielo gibro manyo nikech gin gi dich gi pesa. Gino gidich ni ng'ane ok dwa tich. Mana ka koro ine mise amua ni anto koro amua adok. Yeah. Kaka koro institution na nochuno no ng'adna ndege gi pesa na. Yeah, pesa na manoduko beni chula ma 3 months. E manongad na gondege.
Maini duogo gi pesa ni?
Na duogo gi pesa na Kenya.
Manyiso ni in pesa mangenye spend transport.
Yeah.
Roughly duogo kao pesa di ma Kenya?
Manaka goyo but ken pesa makuchicho nen 17.
17?
Yeah, 1,700.
Onyalo donjo 1,100.
Oha, oko ken gimoro roughly 80-70 kanyo. Yeah.
Eh, manu nitiyo gi pesa mangeny.
Yeah. En pesa.
Ang'o miyo koro ne igine? Ang'o miyo koro ne chuno ni ging'ado pesa? Ne po kitieko contract?
Ne gidwaro, mokwongo ne gidwaro ni kechika ne giwacho ni giusa na tamora. Ne gidwaro ni mondo achul nyaka nitiere ga contract nitie kaka ondiknwa ga. Kawuono ot emogolie ode, obro chuli 3 months. To ka ine mi wuok kapok itieko contract to nitiere 2 months michulo. Koro ne gidwaro ni mondo achul pesa. Na nyiso gi nano kanyal chulo pesa nikech okakoso. Gimora mora mochonyo kodu be onge. Une maticho rumonuo kuchula pesa. Anan gi nyithinda an gi mahitaji meka ng'iya dala. Kore mane giamua giduoka e ofis. Ofis kane giduoka ginyisa ni gidwa usa. Nyiso gino kunyalo usa, contract na nyiso ni ane udu. In case usa maido chandruok ot machelo cha, ane madhe miyora shida. Kich ofises maoko kucheko bentiri seche makoro kata ok gidewi katika le chandruok ngama dewi yonge. Yeah.
Okay. Ma pesa mini duogo go kani endi ne en be pesa moro mitimo businesses moko
sana nanyalo timo go gimoro ma dekoro sani an mabor dekoran mabor sana nikech nyaka na duog Kenya sani an gi 1 month 2 weeks
yeah
kor
ang'o menda ngikon be nyiri ma bende ni oko kacha cha ma samoro yudo jadeya gi to gedhe gi donjo godo maybe era
Omari gima anyalo jiwo go nyoko. Chuo ni oko ka. Ng'ato biro ni nyaka ni mondo ior pesa ni ulos go gimoro. Chieng' moro kiduogo Kenya, inyalo yudo ka ose sudo kamoro. To kanye mabiro ga ni ng'ato kiseoro ne pesa ni to bloki. Chako bedo gi stress to ine mani oro pesa changa mano sai githuo ni oro pesa to timango onge chuo ni oko ka e monga mangama dhogi ne nyiri manoko ging'e ni nyiri manoko ni desperate kabisa wako idol onge kaka gikonyre koro ging'ang'a ni seche mungeri angera gi pesa ni thup tibro oro pesa ni seche moki oro pesa ni kata nyathini onindo kech dalau seche moki oro pesa ni kata mama uo nindo kech gima cham gi nyithindi onge koro an gima daji ugo nyiwa manoko kik ng'ato tug gi pesa ni gima wakale oko en ga kindwa gi nyasachwa kata mana mama umonyuoli go kia en oneno ga mana mpesa confirm But gimi go through kanyo, onge ka ng'ata ng'ata manyalo ng'eyo. Ng'ato nyalo neni, pichni, lando, kech kuchocho ka intire, wedha makucho, nyo naka sani analok rarating, wedha makuchocho pogre gi koni. Ibro bedo makwar nikech inisike stima, isike ot sate. Ibiro koni, ibro edo kakoyo, kuwadhi ya makoni pogre gi makocha, kocha liet koni ng'ech. Yeah. Kora angi manyalo jiwo gonyiwa, tiuru matek. Ti matek kingen ni di hazol ne ngimani. Kata family go nitire moko makao iseduogo chien nga madewi onge. An kama ntine yo maria duwa nyisi ni tich mancha tiyo kata manadalawa. Podok nene nyaka sani nikech ichuna gi keny moka duwa monda doge kencha. Omiyo jonyuol ga kinyaluwe koda nyaka sani. Koro okoyot. Odwaro chuny motegno.
Bado nitie samoro makoro wang'iyo ngima mar nyithindo wacho ni samoro nyathi duong' and then ng'acha en ng'ama samoro is capable of pidhogi. Injo, onyalo pidhogi, onyalo timo achiel ariyo. Koro nitie samoro mabende wanyalo chopo to wamuonyo mirima wawacho ni nikech nyithinda gi endi jamani nyalo pidhogi nikech ok en kuma idhi hustle. Ng'e maber ni jaodino to en ng'ama nigi gimoro e lwete.
Omari, inyalo bedo gi pesa, tionge kwe mar dhod chunyi. Inyalo bede pesa, yudo gimoro amora, tionge kwe. Okanyal wondora, wanano wasechwanyre go direyo. Tasebedo kavumilia doka doka. To kanyal wondora ni maradek pod abro bedo maber. Makata sama na duge Kenya, kanunjo na Kenya, pod nicho manya. Nikech online da ninyaka na chak bedo ga, dhiko deo kupoden mana line da wakawilo kata line. Podi onyalo bedo gila interest mar ni mondo manja odacha wadag godo. Tane moka ikora. aonge gi saa mar dhi ketho sana, kiny kiny to kendo achaka gungra wuok. Adwaro ni Nyasaye mar mondo miya way forward, kata ka nadhi e keny kapok ne sana oromo, en wa mondo miya direction manyalo luwo.
Pok jamano move on, pok ukao ng'ato.
Ok agomb ng'eyo nikech seche ma ng'ato manyi nyiso ni pok okendo. Kata kapo ni osekendo to neno kapo ni mana chiege cha ema pod ogombo, pod onyalo manyi. To onyalo bedo ni bo okendo to onge willing gi ng'ama okendo cha, pod onyalo mana manyi.
To kwani maricho mane? Nikech goche mang'eny koro rach ahinya.
Omari goch to kigoya. Goch to kigoya. To mano, mani mulo kamarach.
To mano kumano kare shida mane koko go.
Mago shida moka wache social media ka Omari.
En shida maka chiena.
Omari, shida maka chiena tan ginyithindo koma. Omari mago shida moka wache ka social media ka.
To kata ka ngato chodi wache wane ha, no chodo na moko ber.
Gik mane bwana notimona ne ng'eng Omari. Ineno chuo moko mayudo pesa gi. Ng'ato neno ga seche moko. Ka koro koyudo pesa, neno ka wiye wil gi kamuaye kode. Bwana no wadago higni 9. An nadhi tedo ka an gi 18 years. Kapok akao kata idina. Ma idina akao ka an gi bwana no.
Ma nying mar adek mare.
Nying mar adek mare. Koro mi abede kenyno mabed higni go te mane maamua. Ok en gima yot. An ema ang'e gima nago through ei kenyno.
Ma pod ok inyal forgive nyaka sani.
Omari, an wach mar dok e keny go kane. Be onge pacha. An gi ngima mar mondo ang'i kaka anyalo konyo nyithinda. Nikech nyithindo be ok nanyal weyo ne. Dichuo weyo gi nyithindo matindo tek. Once nobro yudo nyar ng'ato kiny obro dak godo. Ok bro dewo nyithindi. Bro goni nyithindo. Nudhu thagru gi meru kuchocha. Ano ka nan meru. Koro no gi kaina go. Nikech kata nitiere at a time mane kanoko. Tindo go nodhi kuno to nakia. Kotero nyithinda kuno. Kano wuok, owe nyithindo, nikech nyithindo nondiko ne ng'ama ne konyogi. Oyudo kochodo lwete nyathi. Ma nyathina ma second born, onge lwete achiel. Ok nonyisa, kanyo chaduga yudo ka nyathi onge lwete. Koro miyo Omari keny, kine nyar ng'ato amua, en owuone mung'e gimano opitia ngimana.
Lwete nong'ad gi jatich?
Ok jatich. Ng'ama ne gitugo, to ng'ama ne ng'iyo gi no, nyathi wadgi nodhi ochodo lwete ka gitugo. Akia nyathino ne tugo go panga. Ne gitong'o yien. Nyathino odhi otong'o lwete no mochoto.
Ei! Moko koni, i-realize?
Ok nyal kona nikech ging'e temper man ga godo. Koro nok ginyal nyisa. Koro nyocha ka duga yudo ka nyathi onge lwete achiel. Kapenjo, notong'e kanye dalagi. Idwa time ang'o?
Koro gi sani, maybe nitiere ng'ama neni kaendi manyalo gombo miyi tich moro achiel ariyo adek. Ere kaka ng'ano nyalo yudi?
An Lucky Sama, wadagi nyaminwa Nyasong. Ka imanya, inyalo yuda An Lucky Sama gi sani.
Ngila kisa maduong yao. Ngato dang penye penye ni ati ni.
Watch number.
Mane social media, maybe TikTok. Yani kuonde maje yudo regi. Kechi ngato toko nye manye manya physical.
Okay, yani social media nyinga mar TikTok en nyaro this. Mama no nyinga kaka nadonjo ge TikTok. Mane nyinga mungere. Facebook iluanga ne Grace Atieno. Mago kende nini mantire. Aonge modongo.
Okay.
Number na. N07 40 10 70 22. To namba na kigoyo bed tich, kiko bed gimoro mopogre gi mano.
Dong Nyasaye nyalo oro kata mana good husband.
Good husband onge social media ka Omari. An adwaro tich. An ok adwaro good husband.
Imbe koro dogo chiene yao. Irido rwok.
Ok arido Mari. Ibro ido ng'ato. Bro winjo kakoro owinjo ni na idol. Bro biro temi nikech. Ongeo situation mikade. To mane moka ikarane sani.
Koro nitie gik moko ariyo. mikwayo maduong'. Achiel en maybe tich minyalo timo. Are iwacho ni kopo ni nyaka idog oko kik obed Saudi Arabia.
Yeah. Ka ng'ato nigi connection moro amora mopogore gi Saudi Arabia or Lebanon, anyalo dhi temo. Nikech an gi passport.
Lebanon okidwa.
Lebanon, Saudi Arabia.
Ini dwa penje mage yao.
An kata uyudo mana uyudo na mana ja US kwa wazunge kocha. Anyalo dhi ng'wech sana. Kwa wazunge malo malo kocha kata UK kono.
Mano te dhi.
Ng'wech.
Britain.
Ng'wech. Germany. Ah, anyalo dhi.
Saudi Arabia.
Ah. Apana.
Lebanon.
Omari piny mise sandorie. Kiki jachien wuondi ni nichak idogi yud ber. Pod chandruok ni ile ile tu. Vikwazo moko be kiki wen wayudo kuno ni jogo. Moko iko wago mana koa Kenya kaga nyuola ni. Ng'ato kose winyanya ni nyar ng'ane chani kama kama. Ibro end up ni onge ber miwinje tijino. Ibro end up ni onge ber miyude pesa nino. Yeah.
Ere kaka chopo ma nyiri moko negi kasto ang'o miyo nyi Kenya be yudo awinjo ni ok dwaga ahinya ang'o ma gitimo oko
nyi Kenya wiwa tek marach
kaka into wite
omari wiyo ok tek an kama nantie noera marach jachien en mana jachien an noera marach noera nachalo nyathi family no ot mana aye makoro aye last matieko 1 year 4 months no naohera. Anna daga makata ka jinene naga TikTok jinongega mana ni eh indo ni yudo kama ber tunadi. To mana ni kech tija maber. Ok ni jarabu onge mahero ng'ato. Jarabu kine ko eri to tiji ber. To onge moro mabro wuondi ni ana eri as a family no. Mano nga munyi si riambo. Kech nyi Kenya ber riambo sasa.
Iwache ni nyi Kenya?
Riambo sawa.
Riambo kango?
Hey, ngato nyalo wondi maka kanoido boss maber. Time nadi, time nadi. Tisi moko kata mana pesa ne, emine no provide go gike, emine no timogo. Yeah.
Oh. Okurom gi problems moko mag siji kia boss duari duwa nindo kodi?
Omari anakama nantie, nangi joku mane ngi luor. Kech, first born marodono nenu woi, second born nenu woi. Woi nenu woi mupong, mui ingi nyaka, mosiru mukendo. Kech kuchocho kendo gi 45 kati mbele. Woi cha nosiru mo 30 something years. Makatana notelo na. Tonge chingmane woi no se cross katalai ndani siji ya kena eri siji ofuatilia pokna neno. Onge chingmane woi ni ana wono odono chingmane woi koda neni chingmane duokai ofis. Kechene manene gigari chingno. Tindego no uwok. Ene manu duokai ofis. Chiyone mane baba no wuoyo koda to onge kata mos moro mane baba no nyalo ga musa nikech nokia English dok modo wacho koda be akian be na hone gigara ura na kia kata dog gino kata matin gima ne gipenja mana duoko giga. Yeah.
To koro wachi ni ati kuom bahati mbaya kata bahati nzuri boss ni do wacho ni oneno ki nyathi matije ber ye nyako matije ber chunye gombo mondo mi obed kodi achiel kaka maybe jaode mar ariyo.
Okanyal nikech mage tem manego nyi Kenya oko mari. In seche mani dhi kacha cha ni dhi manyo dong niwe ng'eti ni chien kata niwe boyfriend ni chien ang'o makela dhi riwruok gi chuor ng'ato to nadhi mane tich. Okanyal timo mano an. Yeah, kech kuchocho chik nitie maka boss duari gi thuon in gi right mar go sim e office moka ng'eyo ga ni nyiri mawacho ga no rep gi chopo ga nang'o mo mirepo giga. Yeah.
Mano nyiso ni gimbe ne ge dwaro.
Yeah, chik nitiere maka taka ng'ato ogwelo mana lawi kama in gi right mar go sim e office to chik no office respond ga moloyo gimoro amora. Yeah, nikech ging'e ga ni mane gima kelo ga tho mari nyiri once ni chuo tema tema kodi ni machik ene mo obiro luore kodi ka to dhi onyiso chiege ni jatijni na riwora go to kanye ma thoni yae. Yeah.
Mondi gima nego chi?
Mondi gima nego chuo ma oko nini Gulf country moso chuo beyo kata nyithindo ma yuwi beyo seriously nyiri ega shida giminegi. Yeah.
Ma cases mwane mwawinjo mang'eny ni onego nego jigi gin luruok gi bosses.
Yeah. Ng'engi gin ga mago. Ibro yudo seche moko jogi gikia ng'ato. Sana sana wan jo Kenya gi chawa. Wakale matek. Nyi Kenya mana oko. Kineno nyar ng'ato odhi otiyo oko motieko higni ariyo moduogo. gone nyasaye erokamano. Ok gidwaga nyi Kenya. First ginenowaga ni rotenge, ginenowa ni walil. Second ok gidwar jok maloyo gi kata mana gi shape ginigo mago ok gidwaga. Giero joma kwar ka gin. Mane shida mana.
Makwar to slender.
Kata chwe to kwar ka gin. Bangladesh, Philippines ginigo jogo ero. Wan jo Kenya ma wanaga gi chandruok. Nikech joka ing'ene gi winjre nyaka e lugha. Joka Waislamu wadgi. Yeah. Ini biro from Kenya seche moko in Christian. Gin jo Islam.
Weche lemo, ere kaka kori timo?
Weche lemo inigo chongi ti lemo ki in. Onge ng'ama lemo ni. Kindi gi iye ni gi nyasachi. Ema goli oko.
Donge winjo ni nitie kaka joko kudwar jo Kristo kech gin Waislam.
Joka kidonjo kuomgi gibiro penji kiyie bedo Islamic ka gin ama in ja Christian. To yie mari gi chung mari ema biro konyi oko. Ka sustaini an ja Christian, an ja Christian onge kaka ibiro loka gi thuon. To kineno ka girido ni ginyisgi ni family ni ok oyieni mar bedo Muislam. To gibiro luor gin be. Yeah.
Gin gik mage mabecho mabende iyudo e wuodhi mar dhi oko gi duogo ni?
Gima yudo maber en idho ndege omari. Ai akwan rajawe kaka ng'ama idho ndege wi polo.
Two and fro.
No kang'eyo ne daidhi.
Experience mari ei ndege chalo nan?
Koro dawach nang'o e omari?
Nadong first experience chieng' mini kwongo idho ndege like.
Ndege chieng' mikwongo idho kuking'iyo go. Inyalo sim ka in ja pressure but berne ni ng'ama nigi tuo bok idh ndege.
Sana koya malo koridore ni.
Sana ko oidho kendo koridore ni. Seche moidho nyaki winji dho chunyi cha. Iwe mana no dua pukore oko. Samo lor cha be nyaki winji du.
But moidho at least. Molor
to nyaki winje sana. But kiseng'iyo go nikech kuchocho onge wuotho gi tielo moro ma wuok kanya ki gate piny kacha cha. Kuchocho kadhi ana wuok e dhot tanyumora e gari to wadhi kama wadhi e waduogo. To ka en wuoth to seche moko dhi gi ndege chaku duogo mana gi ndege. Kuchocho wuodhe moko mag siji wa idh pikipiki wuoth gi tiendi onge. Yudo ka ng'ato imiyo bedo weak nikech niseng'iya ng'iya beda beda within kiwuok to en mana gimiyo idhi chaki duoga duoga.
Yeah. Ii ni dak mana ndege gari ot.
Okay.
Lakini kipimo life maoko gi life ma Kenya kata ngima kaka jogo dago. Ere jok modago ngima maber.
Omari jok odak e ngima maber. Kech joka nie pesa. Ok wanyal pimorego. Joka kata nyathi ma piny kama dongo ko ng'e.
Mondi yud skiza tune mar ler no rieny mogo kod Masi Joseph. D-Star. Aburu achela rio star. Abirio abura ngwen hash. To set ler no rieny by Masi Joseph as your skiza tune. Dial *812*784#. Oteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation.
Wan simbe mwatiyo go bonoko kae gi wirigo. Nyathi mathis nigi iPhone. En odonga kong'e ngima mar iPhone. iPhone kogo kata crack matin tiwito mano takataka. Wan pod wayuarega gi Samsung Tecno ginigo. Mago simbe makidwa nyiso gini dwanyi. Lesh kidha. Gipenji mana nang'o momiyo idwa nyiewo magi.
Lesh kidha tineni?
Ang'o momiyo idwa nyiewo ma?
Tang'amo nuukawo mage wito gi uduogo Kenya?
Ikawo kikwayo. Gir mwarabu okinyal mulo ko kikwayo. Mo yieni ni mi, omii. To moko be nyalo yieni no mii. Kocho padaka mugik mia. To loko ni, nini, on loko ni statement ni kwala. Matwei.
Onyalo mii ni etikawo, to kangi uwo kutoko.
Kaka kuro anna uwo kakoro gine no nene gidua usata tamora. Giduogo giloko na mana station ya na kwalo gini kama emomiyo giduoka.
Koro mondo mi bed safe iweri gigi.
Iweri kata ginyisi ni tereta kataka intingi tereta kataka kuno.
Ika iPhone itereta
yawa. Itero toke dine no kaber kama wingu kata simbi maine godo no. Itero.
Mondo mi bed safe.
Mondi bed safe. Gimwarabu kikigom kata ido mana pesa ne kanyo. Werigo, inishugulika gigima noteri.
Ipani beke, sani nyathini obedo nga maduong binyalo mor ni utioko.
Pinje magwara. Mari, nyathina ko yudo tich mopo gregi Gulf Country, anyalo iyene. Tobe, kikiweni kata joku mani US go, winjo maberi, ino kagisiko mani TikTok kangengi. Jogo te makale matek. Yo mana kangengi moko nindo mane kibanda. Ngato siche moko ngato noti muni connection kidhi kunoto oringi idong kuno. En mana ni US UK gineko kidhi ti unjiga maber no kinyalo koso tich. Mane advantage mane kuno. But Gulf Country, ano kanyalo gombo ni nyathi nothing.
Kata ino kinyalo gombo doko.
Omari okanyalo gombo. Yani ya unjo ka ulu.
Ichiwa yudo ka ine Gulf Country.
Achiwa yudo. Eh tok niya.
Reaction ni nyalo bet nang. Ichiwa ne to kengi ukoro Gulf.
Omari anyalo leko na duwo Kenya to karapuka duwogo.
Koro. Nyakore bogi iwinjo kaka Grace wacho kanyo no endo. Ilungi ni Grace TikTok.
Nyaro this.
Grace nyaro this.
Apana. Nyinga onge Grace e TikTok. An nyaro this e TikTok.
Nyaro this. Kakoro watieko adwa ni bende amiye microphone niende kore wachno wachni mogiki address osiepe ni address jo Kenya kaendi generally miwa wachni moro ma imbende yin ngeni e kindegi nasebedo mana ka apenji tedwoko koro imbende kaka ngama in angeni in gi wachni moro manyaka be iwache kamera microphone inge kamera kacha chaendo mitiegi kuma ginyalo yudie namba ni everything yes.
An gima anyalo jiwogo nyimege na kata owetega ka watieko ni kila ng'ato ka inoko timatek to timatek king'eyo ni kiduogo chien famili ok brodeo tiji manitiyo timatek king'iyo future ni gi ngima ni gi nyithindi ka in gi nyithindo to kionge nyithindo timatek king'iyo ni duogi tim gima nyalo konyi chien. Mane gima nyalo jiwogo jowadwa nikech chien kuma wae ku kata kiduogo kionge pesa okichal dhano. Podi bro mana chalo ng'ama notimo zero. Koro an mana gima nyalo jiwo go jowadwa. Ne ng'ata ng'ata manyalo yudo na kibarua, manyalo yudo na gimora mora manyalo timo. Except mana kazi ya ba, mano kende mo kanyal timo. Madi Nyasaye gwedhu, ne wan Komari Nash, ginyinge ga ilunga ni Grace Atieno, TikTok nyaro this, number 907-40-10-70-22. Ero uru kamano.
Nyakora mogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kikibed gi kionko moramora ni mar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Neler mathoth, tudri kodwa enemni wa magin nono abirio, achiel achiel, ochiko ario, adeka rio, abirio angwen, kata, nono abirio, nono ario, adeko chiko, abich abich, auchiel ario, kata, nono abirio, auchiel aburu, aria chiel, angwen ario, angwen abich. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN. Luo Trending Nation.